kiganisho twateguriye abamenyesha makuru muri uno mugambi no kugira ngo abamenyesha makuru badufashe mu bijanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi mu bijanye n'ibiganiro basanzwe bakora kugira bashobore gutahura gusumbya abandi kuko murazi ko abamenyesha makuru mumvirizwa n'abantu benshi mu gihugu cyose tukifuza rero kubahimiriza kugira mudufashe benshi bazokumviriza kubijanye n'agateka k'umukenyezi amabakore g'umukenyezi bashobore kugira ico bahinduye kubijanye n'indero y'abigeme turifuza ko abana b'abigeme mu isanzu mu mugambi wacu turifuza ko baguma ku mashuri bakaguma ku mashuri bakiga amashuri gushika bagaheza na za kaminuza rero nk'abamenyesha makuru bashikana amakuru kure turifuza ko abavyeyi abarezi bose muri rusangi bagerageza gutahura ko abana babigeme ari nabo bategeza kugira ico baterereye mu bingyango wanashaka no mu gihugu cyose kuko nibiga bagashika kure bazoshobora kwitunga batunge n'imiryango yabo intambamye nyamukuru zituma abana batiga twabonye muri uno mugambi hariho ubukene bw'imiryango icyo kizi bwa mbere ariko hariho nuko abana babigeme bahura gutwara imbanyi batifuza hariho ko abana babigeme baja kubaka batarakwiza imyaka yo kuja kubaka hariho rero n'imico n'imigenzo bamwe bavuga bati abana babigeme nta mashuri y'abana babigeme abana babigeme nibagume ku mashuri nibagume muhira bagire udukogwa bakora ubwo bukene buranatuma rero abavyeyi barungika abana kuja kurondera ubuzi bashaka bakabarungika mu Bujumbura kuza guca amahera ivyo rero nizo ntambamye zikuru zikuru twabonye zituma abana babigeme badashobora kuguma ku mashuri bagire ico bimariye muri kazoza.